Sami, Kulule Mama. belukhlubela khululeka nawam saluka kazisa
komo
ikhululeka nawam kuzobelukhlubela
iqalileke manje yabonake lo muzi nako okababa nomama usuzokwakhiwa yithina ke manje
qalile yagqilaza
uzophela ukuhlupheka sengelele izingane ke manje
qalile yagqilaza ke manje
nanka amandla omama laphele khona nanka wethu amandla laphele
khona ugogo ubuye esontweni njalo ngiyaxakeka ngiyaxakeka manje ngimbona esevula
wanyuka umuntu wagibela amabhasi wayobuka olumehlo omancane ayona ndumfana
hayibo bathi mntoni ndiyacasula ucasule ngisho ngoba nezinto gogoge limboxa balipoqoze balishiya bathi umthatha othathe kade ngoba uthakathe ephethe isembatho ebheke esonto lenew jerusaleme
inew jerusalem
gogoge limboxa balipoqoze balishiya
ewe insizwa logogo lo
Gogoge limboqo.
Uzoyijoba mthakathi phela futhi
uJerusalem. Awu, uyinyo Jerusalem.
Daphela, hala gogo.
Awu kwathi uthakathi phi?
Uthakathe New Jerusalem.
Akantu uthakathe phi wena?
Uthakathe New Jerusalem.
Lapha engithandaza. Awu lapho khona kuphi
uthakathe New Jerusalem
Awu lapho ngibe khona kuphi
uthakathe New Jerusalem
New Jerusalem Awu ngoba khanya
Hayi bataba mfuthu ngobalilana nje konke ngamandleni nina ngidawulo
umsebenzi uyakhala ke
manje nina ngithenga umsebenzi wenu
hayi kodwa le ngoma ayengeke manje 2010 igoso uthini mfuthu nazi inkumbi zabantu mfuthu abantu abawu 243 naba phezulu yaboduza live ababukayo njengamanje uthini mfuthu kunyonyaka izinga le ngoma
izinga liphezulu kakhulu bafethu asincenge umuntu manje bafethu umfana akahamba uyilungisa nalo sibonakala kakhulu maba usafuna ufica thini impela hayi
akho mfana ozosatha
hayi hamba ozama ngamandla mfana ngone uhamba othwala ngeke usifike manje
sami iphelela nje
ngambola ndenyoka
siyakhala
ziphelela
yabona nje uthole uthando selapha mfowethu mina engakusho ukugoda umfana akahambe
yabona bathaba umsebenzi ngakubula
hayi into angayenza
kaphela ukuthola
Zingabe sezindali
ezimqatshibomu
ezimqatshibomu ke
Nithini ngehlahla 2010 imhlaka 31 kulonyaka
2540
ehe siqale kule lethu kuphela bese silinge nelabantu kazana
bafethu sithi umuntu ofuna ukuzibona kahle akafike bafethu singalokho sikhuluma ema videos abazobona ulife abantu ukuthi kusetshenzwa kanjani
ehlahleni
ningi iminyaka inkabili impela akazoyibonela yena umuntu ukuthi mungakanani nomsebenzi ebuke nje ukuthi inziwa zimisela kanjani kodwa nje hayi kobe konakala kakhulu nge 31 hayi
futhi 2010 la uhamba khona bathini abantu mhlawumbe usukhiqiza abaculi ukhiqiza amagagu mhlawumbe la uhamba khona bakubingelelani ngathi noma bakubuzani ngathi banja lokuhlupha abantu
eyi kakhulu yabona nje mangaveza nje ukuthi nje osaliwa baphume ezandleni zami eyi bangihlupha kakhulu abantu ukuthi hey Ndoda kanti ngoba ngathi umuntu ophansi nje ukwazi kanjani ukwenza into enjengalezi kodwa nje nami ngiyajabula mangabe kunabafana bangakithi abakwazi ukuphamisa isigodi ngoba into engangiyifisa angafisi ukuthi isigodi sife sekukhule ethini
cha kulungile bafowethu sekhulumile igoso lami u2010 umfokagwala lapha ezantsi kwakithi ngicabanga ukuthi besingene nje la kahle kahle sinzisa lengoma yanayo lensizwe umakhelwane ithi ayi kufana no Patrick Mfowethu baye befanise nami sithi ke ake singene ke sinzwise lensizwe ukuthi iphetheni ithi cha yona iye studio izoyiculela nje la emakhaya
ke
kodwa mfowethu umqondo wengoma yakho mukhulu ingoma ebhaliweke le mhlawumbe umuntu ongene manje ungemu highlightela ukuthi ithini lengoma
kahle kahle ngokubuka ukwenzeka kwezinto mfowethu mina kahle kahle irelate kumina ngoba kahle kahle ukukhula kwamvele bengikhulisa umama
khona babephila noma
ekhona baba kodwa ukuthi umuntu oqhelile kimi yabona ukufuza ngiyaphuza impela
awu
umama ke uye engajabuli neze kwesinye isikhathi
mayikubona uphuza
mayengibona ngiphuza
uye kufanise nobaba
gcine sekuvukala umanxeba manje lo ngoma isuka lapho
cha ba futhi lengoma imnandi niyaza kaze zingincoma into engekho ithini lengoma makhelwane kumuntu ongena njengamanje
Okay, lengoma phela kahle kahle.
Cha icule.
Ngicule ke. Okay, okay. Kombe qala lapho. Okay,
lati umntana nami. Hayi, uqala uyixoxe lengoma. Iqala ithini isalad?
Hayi, ila kuthukelwana.
Okay, ila.
Mhanda wami ngithi ngankulisa kanzima mina. Ngankulisa kanzima. Ubaba wenu kude khona. Ubaba wenu kude khona. Kude dlala amantombazane wandla wami ngithi ngankulisa kanzima. Ngankulisa kanzima. Ubaba wenu kude khona. Ubaba wenu kude khona. Kude dlala amabhodle. Masuphuza kanjena nami.
Okay.
Ilabo okay.
Mntanami wangivusela inxeba, mntanami yazi ngivusela banxeba,
mntanami
wangivusela inxeba,
mntanami
wangivusela inxeba, mntanami
umusudawa
kanjena,
mntanami
masudawa kanjena,
mntanami wangivusela inxeba,
mntanami yazi ngivusela banxeba,
mntanami
wangivusela banxeba,
mntanami
wangivusela inxeba, mntanami
eh masudawa
kanjena,
mntanami
masudawa kanjena,
mntanami wangivusela inxeba,
mntanami
thukela nje
masudawa kanjena,
mntanami
ngivusela banxeba,
mntanami
wangivusela inxeba.
Wekey phela
ngiyama masigoqo bafowethu, izinsizwe singasiphazamise ngoba ziyasebenza lapha. Sivakashele endlunkulu ziyasebenza lapho ukuthi kukwazi inkomo yangaphandle ingangeni ngapha ifuze indlela ekhaya. Kodwa ke bekulokho nje bafowethu, sinsusa nangamakhelwane. Hey, bayakhala makhelwane, hey
bayakhala ke
bayakhala bayakhala makhelwane bafowethu. Kulukile babhayini ngisemakhaya, ithukela sedondotha isemakhaya kuma idlalele nje ekhaya
makhelwane
idlalele tambama masiqeda la. Siyobukela ngale mbabe, siyobona ababhemi. Ndunishayile icilongo ekuseni.
Belingozi.